Surprise!
Andile, Lwena Umo, and I want Paul Tachomi. Wow! Ha! I was ready to be a little Raula, Wawena. Lwena! Wow! Like, sorry, I'm going to get a key.
Chomi ko budi tsa ke.
Enom budi tsa chomi ne. Like mar ne ke sa jampi so re ke a tsela.
Ne sa jampi. Ke
ne a ona. Na great actress. Ke ne ke actor ba mo bango ke le makhadzi. Na mo se dwa mo ko wa ga ba fu Susan. Ine le this girl. Ke ne a actress. Thanks Chomi.